He wāhi ngahau te wai, he ngari me tūpato tonu tātou kei huri te ngahau ki te ngāhina pōuritanga. Kei te whakatū kaupapa, tētahi o ngā wāhi o wai ngahau o Tauranga Moana, hei whakapiki ake I te māramatanga o te marea ki ngā mōreareatanga o te wai. Anei rā te pūrongo, a Rapaera Tawhai.
E tarapeke ana ki te wāhanga o Raumati.
It's great. It's jam-packed, as you can see. But it makes it more interesting and it's a lot more fun with heaps of people.
Te wāhanga e kāi ngā rore rore, te ruku kai moana, te kaukau anō hoki.
All eyes on them in water, then they'll be fine.
Koenei hoki te wāhanga o te tau e maru ai, te wāhinei o Waimarino, ngā kōawawa me te tahatai anō hoki, no reira ngā whakatūpato.
If you're at the beach, swim between the flags, swim with a confident adult. And yeah, just making sure the water you're swimming at in rivers and stuff is safe.
Nō te tau kua hori he kotahirau mārima tāngata I Toromi, he iwa te kaumārua o rātau I taia tonu te karo. Nō reira I puta au ki te whai whakaro I te hunga mēnā e mōhio ana rātau ki ngā whakamatāratanga o te wā.
E tiaki o tamariki nā wā katoa, ka we waihoti ana tamariki, te taha I rātau anake. Ai, mau pōtai, panetia te me o te motokiri, ai, me inu te wai.
E mau ngā rākeke ti ngā wā katoa, kawe oma ki ngā papa.
Just be safe and wear life jackets.
I ngā toromitanga o tēnei tauhe ono te kau mā whāi tāia tonu te karo, no reira ki a tūpato e hoa mā, Rapaera Tawhai te Karere.